ndarama zomangira masunguzi cha
zabwira tsopa
ife tukujapo ndarama zingati ngati anthu amene topereka ntchito kwa contractor
kodi kalimo toyandane
game ndamukiona apo yabwani Mrs. Pan
oh kona veno nimbava kwambiri ah ndei mafoni kwa anti-corruption bureau
ndi ndarama zankani nkani kusonyeza kuti anthu wanaonjezera 250 million mogwirizana ndithu kuti agawane
atukumangani chifukwa choganizidwa kuti mukuba komaso kuzembesa ndrama za boma mu njira ya chinyengo
zikuyeneka zikhazikike kwa aliyense kuti kuba kuzembetsa kapena kutenga katundu ndi ndrama za boma ndi mlandu malingana ndi malamulo a dziko izi zimabwezeretsa chitu kukumbuyo bwalo lino launika bwino maumboni onse amene aperekedwa ndipo lapeza kuti awa Mrs. Banda Mr. Masula Mr. Paipi Mr. Chigwe komanso Mrs. Kongwe ndola kwa pa mlandu wokubanda alama za boma Bwalo lino lagamula kuti asanua akakhale kundende kwa zaka 14. Komwe akagwire ntchito yakalavula gaga. Bwalo lilawapatsa asanua chigamulo chokhwima chonchi kuti lipereke phunziro kwa ena amene angafune kupanga zimene asanua amapanga. Asanua ali ndi ufulu komanso ali ndi masiku 30 okasuma ku bwalo lalikulu la apilo. Ngati sana kutitsidwe ndi chigamulo cha bwalo lino. Ichi ndiye chigamulo cha bwalo lino.
Utenga yet? Yotenga. Tibange sanga.
Bola Milandu lagamula anthu asanu kuti akakhale kundende kwa zaka 10 ndi zinayi ndi kukagwira ntchito yakalavula gaga chifukwa cha katangale. Bwaloli lapeza zoti anthuwa amaba ndalama za boma pochulukitsa mulingo wa ndalama zomwe zimafunika pa ntchito yomanga midadada ya sukulu. Pogamula mlanduwu, judge wa bwalo lalikulu wanena zokuti wapereka chigamulo chokhwima chonchi ndi cholinga choti anthu ena atengerepo phunziro. Popitiriza ndi nkhanizi, tiyeni tiyipeza nyengo.
Mwagwira ntchito yotamandika kwambiri poulula zakatangale.
Zikumukwambiri.
Inu ni zikeni yenu.
Zikumukwambiri.
Tiyeni tikadye chakudya chatheka kale.
Oh, good. Tiyeni, tsogola.
nchitidwe ruwa katangale umachititsa kuti anthu ochepa kwambiri akhale ndi chuma chambiri chomwe chimapinja anthu ambiri pankhani ya chitokoko moni tikulandireni ku program imene ya kulondoloza lero tikufuna timveza mbiri zokhudzana ndi nkhani imene yolanda katundu wa anthu amene akukhudzidwa ndi nkhani zakatangale komanso ziphuphu ndiye rubungwe lijalanti corruption bureau lukangalika kuchirimika kulanda katundu amene kwa anthu amenewa amene akukhudzidwa ndi nkhani zakatangale lero mukhale kuti timve bwino tsatane kuti kodi izi zikukhala motani Davidan Baba Sabato mchezo wa Facebook, Twitter, Instagram, komanso YouTube. Mushite like, share, komanso kuika ndemangazano pamenepo chifukwa ife tofuna timveza mbiri kuchokera kwa ino. Dzina langa ndi Chimwemwe Kujaliwa. Ndipo tinindiza mbiri mu program imene. Ndipo zina mwaizo ndi izi.
Anthu azidziwa kuti ndikaba sindipindula nazo. Ndipita ku ndende Komanso izo zomwe ndabazo sizandipindulira chifukwa boma likhala latengaso chuma chimenecho.
Ofinga kama ngasi recover badzika period kuti kapanga recover the assets aja within a certain period of time. Zinthu zina being disposed in drama zabwera ku account number 1. Ndikuti boma siri kutani siri kuluza. Osati zidzango vetera zinthu ana pangazi cha anango gawa soko.
So far taona zinthu zingapo zitalandidwa ena ene yake kukabweza kumene. Ndiye tingati asset recovery azambiri zikuchitika.
Ndi rubungwe lija loonetsetsa kuti mchiridwe umene waziphuphu atheratu pa dziko lonse lapansi lija la United Nations Convention Against Corruption lachirimika kwambiri kuti mchiridwe umenewu utheretu. Ndi rubungwe limeneli sili loka kuno ku Malawi mabungwe ena omwesa aboma agwira nawo ntchito imeneyi yoonetsetsa kuti mchiridwe umene wakatangale ndi ziphuphu watheratu. Ife pano tukufuna tukupatsireni nkhani kuti timvetsetse bwino kuti kodi ntchitidwe umenewu uli motani kunjaku komanso ntchito imene yoyenda morani
zadziwika kuna kuti confiscation fund ija ilipo komanso igwira ntchito chifukwa kuti palibe lamulo limene lukupereka mphamvu kuboma kuti ligwiritse ntchito zimene Ndama zimene chazimu fundi moja, maona, ndoti valiso gawa pene wajabu. Kuma gawa mene sina kadziwiga, ngati sida jile kafufuku, ngati sida jile advocacy. So, ifeo nga mabungu nchilo wa chima kanga di mene yoyo, kuchuku misaboma, kumaso, kuzindikiritsa, kumaso, maga, kumema wantu. Ama antwazindikire kumaso ajitepo kantu, jifama na mulaja, ndi yao, owa bendulila, ndi omwe wantu, osa tiso winai.
Mabungu era tunakazi kisidwa, kuti lizi landira mautenga, okuza landiza juma, lizipanga kafukufuku okhuzana ndi za chuma ndipo ngati lapeza mukuti muli zina zake zotsamwitsa ligawane ndi anzake komaso ngati lili ndi kuthekera ife yafia mulingana ndi mene mphamvu zathu zilili tikhoza kutenga kesi chapatokha ndikuthamanga nayo so choyambirira tikamachita kafukufuku wathuja timakhala kuti tikupanga identify kapena tikupeza kuti kodi munthu uyu wapanga komiti wapalamula minando yanji. Ndipo mukupala mulamo wapeza katundu wanji. Izi timatheka mwina kupeza kudzera mwina mu bank statement kapena tili ndi ma investigators amene amakhala kumayenda kumafusa mafuso. Ndi akapanga identify akapeza kuti katundu uja ndi uyu. Ndi timati timakapita ku court ubala minando ndomwe timakapeza timati preservation order. Preservation order ndi imene timayigwiritsa ntchito kuti katundu uja asungidwe wina aliyese asa dire ndi katunduja asagulitse asapange transfer kapena asamusunthe pamene alipo
anthu akagwidwa tapatse chilango tisasekerere komanso panafunika ndithu program yabwino yoonena kuti anthu amene ali akupatsidwa ntchito yoti asamale chuma cha boma akapezeka kuti akusakaza ali ndi ntchitidwe osakaza tisasekerere Chifatika sekelera, mabeto ake ndi amene akuononga ndalama zicheza bomu. Komanso anthu aja, pafunikira ndithu kuti kandi kumudzi, kandi mtaunimu, kandi mabungwe, kuphatikizana ndi mabungwe, tipereke ndithu pressure yomafunsa kuti ndalama zathu zimene zabwera mkosolo muno, kapena zabwera pa sikulu pano, zikugwira ntchito bwanji.
Ife ngati mabungwe, tili ndi udindo wakulu kwambiri pokutana ndi nkhani yakatangale in general. Timangana zinthu zingapo chuambira nchakuti anthu amene ndithu abachuma cha dziko wabera Malawi ndita ina kuti andire chilango choyenerera ndeti makhadi kupanga engage ndithu kuti ma law enforcement agencies ndithu agwire ntchito zawo mwadongosolo maso motsatira malamulo kuti wina aliyense ameneno akukhuzana ndi akuba kwa chuma cha dziko ndithu malamulo agwire ntchito mbali ya chiwiri nchakuti timayangananso kuti anthu amene nakukhudzidwa kuti anaba chuma cha dziko komano ndithu pali umboni woti katundiyo alipo katundiyo ndithu aina kuti no boma ndigwiritse ntchito malamulo kuti katundu chabwerere kwa amalawi eni ake yomwe timati mwina asset recovery nde timayangananso ndithu malamulo amene alipo ngati mene tikuyamba za Financial Crimes Act kuti kandi munthu anaba chuma cha boma nkagula manyumba ndoto manyumba aja boma lero tilipange seas
anthu amene machita zakatangali ndanthu ochenjera kwambiri amadziwa kuti ndamatikugwiza ntchitozi sizanga zaboma andikapanda kusamala azatani azanditulukira azandilanda ndiye amabisa ndimuzoona aba ndamazija ndamazija sakazika kwa account yaye akazika muna account ya munthu wina wake wachibale olwina olomena agula property muna agula nyumba saika dzina lawo yaye akeka dzina la muna cousin wawo olola mkulu wawo olomena munthu wina pa delota nakugizana naye muona chonga choti abisa zinthu zimene zicha komanso anthu amene amapezeka kuti akubanda mazankhani nkhani za ziko za boma anthu amene aja sasunga ndama zija mbali muno amazika ma offshore accounts zikatuluka kunja zimakhana zovuta kuti boma litani lilondoleza ngasi ndikunja kunja muona so pamafuka nditi kuti boma likhendi capacity yokwanira chimene boma litangachita ngati capacity yokuvuta chonchi ndikupempha maiko akunja amene malithandiza kuti alithandize ndi capacity
panopa tikala ndakatunduja ndokuti alibe so chocho chibaba chopangira ziphupho chifana zati palibe ito chifuwa chopangira ziphupho fine poyambirira ndizo zitsabanja langa ndizo zisamakolo langa komaso ndikavutika ku prison so chikuchepetsa ndithu chilakolako chimene thamakha nacho chopangira chopalamulira milandu ngati akatangale
nthawi yaitali boma lakhala likutaya ndalama za nkhani nkhani kudzera ku nkhani zokhudzana ndi Karangale komanso ziphupho ndiyetu pali lamulo lomwe linakhazikitsidwa kuti zithandizire kulanda katundu maka kwa anthu amene akukhudzidwa ndi mchitidwe umenewo mulipoti ili tatiyeni timve kuti kodi ntchito imeneyi yolanda katundu kwa anthu amene akhudzidwa ndi nkhani za Karangale zoyenda motani
Asset recovery ndi njira imodzi imene ingathandize kuna kuti mwina andazizwa kuti ngakhaenda aba ndidzabweza ndithu katunduwalo chifukwa chena kuti mbuyo mutazoonako munthu uma ndirama za boma ukagula manyumba kanku 43 kanku nyambadwe akumanga dzaka 6-8 ukutuluka ukapitiza kukhala nyumba yako ija ndikuti penepopo iwe as long as you have saved apali my high profile cases pakudziwa inoyo ndithu oyamba zochita amene aina kuti anazisiya ndo mwalika kutchula namanga chinyumba chabwino kwa basi drama za kashigeti anasefa kutuluka anapita kukhala nyumba yomwe ija ndiye kuti ine ndiyasefa mwabiboma marani la luzabe ndi mukapanga asset recover nokha ngakhale ukaseve tipangaso recover katuna amene tinatenga uja ndiye kuti muyika ndinoma kuti boma lisamaluze kawiri kawiri chimangofunika chino kunono tsopanono kodi tikapanga likava maasetiwa drama zomwapita kuti padzikhala clear direction ulokheta pangalize tapanga likava these assets tayika on sale public auction
lamulo limeneli atitha kunena kuti likuthandiza kwambiri taonako katundu mungapo wina walandidwa taonapo nyumba ina idalandidwa kakaphiri yomwe idapezeka munjira zomwe zachinyengo posachedwa apa enaso anakabwesa katundu amene adamupeza munjira yachinyengo komanso taonaposo bunge limene lothana ndi Katangale ACB likutseka kuyimitsa kaye ma accounts anthu ena amene akuaganizira kuti adachita za Katangale pomwe milandu yawo ikupitirirabe kumabwala milandu
anthu azidziwa kuti ndikaba zimenezo sindipita nazo sindipindula nazo ndipita kundende komanso izo zomwe ndabazo sizizandipindulira chifukwa boma likhala latengaso sichuma chimenecho kubwezeresa kuboma chifukwa tikati recovery yetu mchichewa tikonona kuti kubwezeresa tikufotokoza kuti zimenezi nzaboma kale ndiye pali tikamulekerera munthu watenga chintu cha boma ndina kuti abasi kala nachoni ndi kuti palibe chimene tapanga ndoti anthu azidziwa kuti oloinde ndikoza kuba koma palibe chimene angapange chifukwa ndaba ndatenga zimenezo ndakhala ndi ilamulo imene ndi la asset recovery likupangitsa kuti anthu taona kuti anthu angapo akuuzidwa kuti ayi nyumba munamanga nyumba ndi ndalama zakuba nyumba imeneyo ipite kuboma boma likuzoka kugulitsa kuti lipezeko ndrama yomwe idaluzika iya yakuzongonera kuti ya nyumba ikhala ya boma ndi kuti boma lipeza njira ina yogwiritsira nyumba zimenezi
so far taona zinthu zingapo zitalandidwa ena eni yake kukabweza kumene ndeti ngati asset recovery zambiri zikuchitika ndi fotokoze ponso kuti kubwala milandu ada khazikitsa bwalo labadera-dera lomwe likumaonekera nkhani zimenezi kusiyana ndi kale muja pano patitha kumana kuti zinthu zikuyenda ndithu koma milandu sizilephera milandu kubwala milandu imachedwa nthawi zambiri ande zikumakhanga kuti milandu imeneyi ikutenga nthawi yayitali dzulo lomweli ndinali ku court mlandu wa Aliston Muli umene wa ma bus depots ndi ma workshops zomwe wanakhala kuzipanga rani kuchoka mchaka cha 2009 mpaka mchaka cha 2020 akupanga rani kumalandira ndalama osapeleka kuboma ndalama imene ambale ya boma akunena kuti zimene zidachitika mwachinyengo makalata amene adagwiritsidwa ntchito kutenga madepot amenewa zidachitika mwachinyengo sadapatsidwe moyenelera
mafunika tikamanga asset recovery padzika period kuti kapanga recover the assets yaja within a certain period of time zinthu zija being disposed in drama zabwera ku account number 1 ndikuti boma sulukutani siri kuluza osati tangoverera zinthu anapanga zija anangogawa soko ena sangotani so anguzitenga padzika ndondomeko ndithu yabwino ona kuti zinthu ziye zikuyenda kuti mpaka na malawa ni agaja akutani akupindula.
Tsopano tu papita zaka 10 ndi mphambo ziwiri 12 pomwe chuma cha dziko chinasakazidwa chankhani-nkhani kudzera kumchitidwe wakatangale komanso ziphuphu. Ichitu nchifukwa chake boma likukangalika tsopano kulanda onse amene akukhudzidwa ndi nkhani zokhudzana ndi katangale komanso ziphuphu. Walanda Katundu. Tukufuna tivesetse kuti kodi ntchito imene yolanda Katundu kwa iwo amene akukhudzidwa yuyenda motani nkhani ili nazo zonse.
Pali ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa zoyenera zimene Katundu angapangidwe recover ma assets kapena kuti ma proceeds of crime zinthu zimene anthu apeza kuchokera ku milandu zimene zitsatidwe kuti zipange zikhale recovered and ndondomeko zimene izozo zili very clear nzo yera ndithu and ndondomeko zimene izozo institution ineyo imakhalapo ndi mbali yoti ipange play kapena kuti ichite ifeyo ngati a police zimatengera ndi mini ma asset alili mwachisanzo ifeyo timakhauti tupanga investigate case tikamapanga investigate timatolera umboni umene timapita nawo ku court kukapeleka kuti awawa tili ndi chikhopero kuti anaba Katundu wakuti wakuti kapena ndalama zakuti zakuti ndipo anagulira magali moto akuti akuti
feyo monga afia choyambirira timapanga kafukufuku ifa bungwe lathu nakhazikisidwa kuti lizilandira mauthenga okhuzana ndi zachuma lizipanga kafukufuku okhuzana ndi zachuma ndipo ngati lapeza mukuti muli zina zake zotsamwitsa ligawane ndi anzake komaso ngati lili ndi kuthekera ife afia mulingana ndi mene mphamvu zathu zilili tikhoza kutenga kesi chapatokha ndikuthamanga nayo so choyambirira tikamachita kafukufuku wathuja timakhala kuti tikupanga identify kapena tikupeza kuti kodi munthu uyu wapanga komiti wapalamula milandu yanji ndipo mukupalamulamo wapeza Katundu wanji izi timatheka mwina kupeza kudzera mwina mma bank statement kapena tili ndi ma investigators amene amakhala kumayenda kumafusa-fusa mafuso ndi akapanga identify akapeza kuti Katundu uja ndi uyu ndi timati timakapita ku court ubwala milandu ndomwe timakapeza timati preservation order
mwachisanzo ma cases akashigiri amala akozo kumbukira kuti kunali mabasi kunali magari moto kunali nyumba nyumba sizingasunte kuma mabasi magari moto zozizija zinatengedwa kubwera kunoko ku police ndipo zimakapelekedwa ngati mbali ya umboni ku court makeses atata zinthu zija timazisungabe ku police kuno imene ndiye ntchito yathu kapena kuti mbali imene timapanga play ngati a police ndondomeko zake zone kuti mwachisanzo mabasi awa ayikapena magari moto awa kapena nyumba izi zipange choncho 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 limanena ndi kodi po masulira mene ndondomeko kapena malamulo a asset recovery ndi disposal yake imakhalira ndi ife timangogwirapo timangotengapo mbali kuchitapo zimene tingachite mene malamulo akunenera
tikamva kuti mulandu wakatangale thai zose munthu amene akupanga katangale amafuna benefit out of it benefit imatha kubwera yomwe obwera kwa iyeyo kapena akumpangira mbale wake kapena kupanga munthu kwena kumudziwa kuti alandile benefit ndiye ma benefit amene amakhala munjira zosiyana siyana koma ya kwambiri imakhala ndalama kuti apeze ku ndalama uno apeze agulidwe nyumba olo china chake chechitike mene ndime timaitcha kuti ndima assets amene amakhala ma proceeds akatangala amene achitikayi so mulandu uli wonse wakatangale uli ndi potential ya asset recovery yoti kutundu tikhoza kulanda komano thai zambiri ndi ma mulandu yakatangale pamene papatsidwa na ndalama ndithu ndalama zaenda kuchokera kwa wopeleka ndi olandira opanga demand komaso ndi olandira so mulandu manager tingoti imwina imakhala 80% imakhala nkhani zake zimezicha ndiye kuti ili ndi potential yoti tikhoza kulanda ndalama olo kulanda katundu
Amatitu nzeru kupangwa. Ndokhulupirira kuti mwamvetsetsa bwino-bwino mmene boma komanso mabungwe ena akugwirira ntchito zothetsa karangale komanso ziphuphu. Komanso kuti kodi ntchito yolanda katundu kwa iwo amene akukhudzidwa ndi nkhani zakarangale komanso ziphuphu iwenda motani. Muzakhale wombo sabata ya mawa kutitu tidzamve bwino-bwino chifukwa alendo athu adzatambasula kuti kodi ntchito umenewu uli bwanji mdziko muno komanso ngati dziko titani kuti utheretu. Timasangala mukapita mumasamba athu a mchezo wa Facebook, Twitter, Instagram komanso YouTube mukachita like, share komanso kuyika ndemangazano pamenepo kuti ife timve zambiri kuchokera kwa inu. Ine ndi chimwemwe kujaliwa ndikufunireni zabwino zonse ndipo ndikuti zikomo.
Kuma mukangana ndrama zimene boma lakwanisa kulanda ndi zochepa kwambiri kulekeza ndrama zimene tatani tataya kudzira mukatangale. So pakufika ndithu kuti boma lichite jakapo pakufika ndithu kuti nthambi zathu zimene tikunena kuti nzofunika kwambiri zipasidwe kuthekera kuchuluka.
Anza athu amene wati makhatu kwafufuza si anthu opepera ndi anthu anzeru. So amatsesesa kuzimba isa zinthu zija kuti asapezeke kuti apanga zimenezo ndiwo komanso kuti ngati ife aboma tisafikire kuti tilande katundu amene. So zimenezo zimafuna upangire wa anthu ofufuza.
Ife ISB tiliso ndi lamulo la Corrupt Practices Act lomwe linatipatsa so mphamvu kumbali zolanda katundu amene watengedwa munjira yakuba.